bwawe abana bawe hamwe nibihumeka byose byose nibiti nibiguruka mu kirere turaguhimbaje uko ari wowe uremye wa byose
zawe twari gupfa tugashiraho nuko watanze
watubere munyembabazi
uturindishe imbaraga zawe twari gupfa tugashiraho nuko watanze
Chubahiro Chibichawe Iteka